Let Malaya. We have seen it. We then cheat over the things that Japan is doing. My friend, my area, my constituency. We just see it. We come on the day.
Ndikupempheni atolankhani muli apa chifukwa muli pambi ndikuthokozeni kuti mudabwera mafunso anonse makhala nawowo mukafuna kufunsa mukafunsa anthu awa musafunsanje chifukwa nthawi imene mulungu anamulola mfumu saulo kuti akhale mfumu mwa aisraeli ndipo khapo atona kuti mfumu yalephera mchizungu analemba kuti I repent having made Saul king. Kutanthauza kuti ndikulapa ndampanga mfumu Saulo kukhala mfumu ifenso amalawi pano tikulapa kwa mulunguyo yuu mukumalimbana nkufusa ine mukumalimbana nkufusa auche mukumalimbana nkufusa auche ameneo iyayi aniyake chifani woti mukafunse adzayike mtsogoleri ndi anthu yawo mupite kuma branch mupite kuma constituency kumene akakuuzeni kuti woti mtsogoleri adzakhale president wa UDF ndani osani
lero kufunsa kumoto akufuna yani
ache
lero kufunsa kumwera akufuna yani
ache
lero kufunsa